anaweza kukupea.
Haya, mtu akakula.
Tuanda jamu. Ndio.
Mm.
Ndio.
Kwa hiyo receipt.
Tuanda.
Sasa aje? Sisi. Alisema tukujie.
Ya, alisema tukirudia.
Sasa sisi hatuna option.
Excuse. You have to pay.
What side is as well?
Miss, you call us some other cool.
Wait,
you uko nayo? Uko nayo?